Ixesha leChristmas lithetha ukuba kusentsukuzatywala uphele lonyaka. Igqiza labadidiyeli beendaba zesiXhosa noogxa bethu ekukuphatheleni ezi ndaba zeshushu liniphathela umyalezo weChristmas nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa.
Molweni, okokuqala siyathemba benonwabele iChristmas yenu namhlanje. Sithanda ukunibulela kulo nyaka ngenkxaso yenu kumaqonga ethu onxibelelwano. Xa sifaka umxholo benivakalisa izimvo zenu ngokupheleleyo. Ningafihli makhuba kulinywa. Sanibulela ngoko. Kaloku inkxaso yenu igcina ingxoxo-mpikiswano kweli iphila. Siyacela ke nakulo nyaka uzayo nisixhase nangakumbi. Nathi sawuthi gqolo sisiza nemixholo ephambili nequka imiba edlumzi. Xa sivalelisa sinqonelela unyaka omtsha ogcwele impumelelo, imangaliso nothando.
Siliqela elishicilela lilungiselele usasazo lwendaba zesiXhosa, video editors. Sibulela ngokubanzi insebenziswano eqinisekiseni ukuba sinilungiselela iindaba ezisulungekileyo nezichanekileyo. Nakwixesha leziyongomake, thina sisenkomeni sininqwenelela ixesha elimyoli.
Mzontsundu, silijelo leendaba zesiXhosa apha e-SABC. Siza kuni sigoba siphakamisa izandla sothula iminqwazi. Sibulela kakhulu ngenkxaso yenu engagungqiyo. Kulo nyaka siziphekile, sazibonda, sazophula, saniphakela ngobunjalo bazo. Unyaka wonke besinani siniqhobisa, sinifundisa ngokuqhubekayo. Siyabulela kakhulu ke sibamba ngazo zezibini. Nanamhlanje ke ndisatsho ukuba umthi omnye awulenzi ihlathi ngaphandle kwenu nentsebenziswano enisinika yona. Akho apho siya khona.
Xa siqwela ingqokoqo sithi mathola nyongandi kudlelana ngenkxaso yenu engagungqiyo kwiindaba zesiXhosa ku-SABC 1 Mzantsi for Sure. Zanga iinkomo zenu zingazala amathokazi. Qonqololo.